nui. Ki te tautoko I ngā mahi o te hua. Hei rea mātou, koe hapena, me mihine, ki a koutou, te pare whakataintai, o pirine, ki te manuhiri, manuhiri, ki te waka. Back up.